I'm on. One sec. I need a jump. Show your screen. Why? Okay. Where are you? Alone. Okay, I'm on. Yeah. Okay, got it. I'm Jeff. Okay.
Okay.
Public. Put it on public, maybe?
Really? No way.
Stamping on your head. I'm about to smack your head. I want you to have so many feelings. And it's so nasty. What? That guy's
no way. That's all he said.
Oh, he's changing skin. Yes. Da 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 da
Thank you. Yeah.